Nipende sana minataka wale Wasema gongo taniacha wanuni Nipende sana minataka wale Wasema gongo taniacha wanuni Nipende sana minataka wale Wasema gongo taniacha wanuni
Ude mwake nani, afandisha midaki Atakuta wawama, omwambie nijama Ude mwake nani, afandisha midaki Atakuta wawama